Sombulula le equation. Ithi ni equation yetu. Ithi u x squared minus u x squared tabathe u 4. Yonke lo ndo yahlulahlulwe ngo x minus u 2. Ilingana no 4. Sichazele ke uba u x akufunekanga ibe ngu 2. U x mayingabi ngu 2. Kuba kaloku xa u x engu 2, siyaqaphela into yobana kule fraction yethu okanye kweli qhekeza lethu sizoba ne-denominator ngasezantsi sizoba no 0. Loo nto ke ayisombululeki kwamats xa udivida ngo-0 okanye usahlulahlula ngenani elingu-0. Ngoku siqhelile ke xa sidibanisa okanye sithabatha amaqhekeza sikhangela into ekuthiwa yi-common denominator. Iseyinto enye ke nanamhlanje, kodwa ke zawuthi qaphele kule equation. U-x squared uthabathe u-4 umahlulahlule ngo-x minus 2, singayifactorize le nto ingasentla ingu-x squared uthabathe u-4. Sathi siyifactorize njani? Siyayazi into yoba no-x squared uthabathe u-4 wenziwa ngu-x plus 2 umphindaphinde ngo-x minus 2. Mandithi ndiyibhale le nto ndiyithethayo. X squared simbeke enjalo uthabathe, sibhale, sifactorize le nto ingu-x squared uthabathe u-4. Ndithe izoba ngu-x udibanise u-2 umphindaphinde ngo-x uthabathe u-2. Yonke loo nto uyahlulahlula ngo-x uthabathe u-2. Loo nto ilingana nobani? Ilingana no-4. Ngoku into elandelayo siyabona into yokubana sisebenza ngeqhekeza apha, kodwa ke xa sisebenza amaqhekeza siyakwazi uba siwanze ibe into engelo qhekeza. Ngokwenza ntoni? Ngokuthi sihlulahlule, kuba siyabona uba sino-x minus 2 ngasentla nangasezantsi ize yayeka ukuba liqhekeza. Sishiyeke nantoni? Sishiyeke no-x squared uthabathe u-x plus 2, yonke loo nto ilingana no-4. Ngoku masibeke yonke into, sifuna ukushiya u-0 kwelinye icala. Sishiyeke no-x squared minus x uthabathe u-2, kuba loku phindaphinde ngale minus kuyo yonke indawo kule bracket. Yonke loo nto ilingana no-4. Ngoku sifuna ukushiya u-0 ngapha ngaseright kwenzela uba sizokwazi ukusombulula i-equation yethu. Sizathi sithabathe u-4 macala omabini e-equation. Xa simthabatha ke u-4 macala omabini sathi sibe nantoni? Sishiyeke nantoni? Ndiyathemba usandilandela, kuba kaloku ngoku sinento ebonakala ingathi i-quadratic equation. I-quadratic equation sino x squared uthabathe u-x, u-minus 2 uthabathe u-4 kuye uza kunika u-minus 6. Yonke loo nto ilingana no-0. Ngoku sinantoni? Sino x squared minus x uthabathe u-6. Sijonge ukuba singakwazi na ukuyifactorize loo nto. Sino x squared minus x minus 6, yonke loo nto ilingana no-0. Xa siyifactorize ke sikhangela ntoni? Sikhangela amanani azothi asinike u-minus 6 xa waphindaphinda, okanye xa wadibanisa akunike u-minus 1. Uzawuthi uqapheleke u-2 no-3, xa uphindaphinda u-2 ngo-3 uzawuthi ufumane u-6. Kanti xa uthabatha u-3 ku-2 uzawuthi ufumane u-minus 1. Ithi ke loo nto u-x minus 3 umphindaphinde ngo-x plus 2 zii-factors zethu zale equation. Yonke loo nto ilinganisa no-0. Ithethe ukuthi ke ngoku loo nto u-x wethu wokuqala uzawulingana nabani xa sesinayo yonke loo nto, kuba kaloku siyayazi into yokubana xa yonke le nto ilingana no-0 sizathi sithathe isibili ngasinye sisikhuphe sisilinganise no-0. Ithi ke loo nto u-x ulingana nobani? U-x minus 3 ulingana no-0, kwaye u-x plus 2 naye uyakwalingana no-0. Siqhelile ukuyenza loo nto, siyayazi. Ngoku ke u-x ithi ulingana no-3 kweli cala xa usuka ku-x minus 3 yonke loo nto ilingana no-0, kwaye u-x ulingana no-minus 2 xa uthabatha u-2 macala omabini. U-x ulingana no-minus 2. Ezi zisombululo zombini ke zizo ozothi xa uzibeka phaa endaweni ka-x uzofumana u-4. Xa ubeka u-x ongu-3 uzojonge uba uzofumana u-4 na, kwaye naxa ubeka u-minus 2 ujonge into yokubana uzofumana u-4. Uqaphele u-x ngu-minus 2 ayingothu, kuba sichazele uba u-x akufunekanga ibe ngothu. Masijonge ke into yokubana ziyasebenza na ezi zisombululo zethu. Masiqale ngesika-3. Sizawuba no-3 squared. Ube no-3 squared uthabathe u-4, yonke loo nto uyahlulahlule ngo-3 uthabathe u-2. Masijonge ukuba izasinika u-4 nyhani na. Sizawuba no-9 uthabathe u-3 squared uza kunika u-9, uthabathe u-4 iza kunika u-5. Yonke loo nto uyahlulahlule ngo-3 uthabathe u-2 iza kunika u-1. Xa uthabatha u-9 ku-5 ufumana, xa uthabatha u-5 ku-9 ufumana u-4. Masikhangeleke uba u-minus 2 uyasebenza naye nyhani na. sizobeka u minus 2 endaweni ka x sino minus 2 squared uthabathe u minus 2 squared uthabathe u 4 yonke lonto uyahlula hlule ku minus 2 uphinda uthabathe u minus 2 u minus 2 squared siyamazi kuba ulingana no 4 u minus 2 squared apho ngapha ngasendla zasinika u plus 4 uthabathe u 4 yonke lonto uyahlula hlule ngo minus 4 u 4 minus 4 uza kunika u 0. Loo nto ke ithetha uba sino 0 apha. Siyibone ke impendulo yethu uba ilingana no 4. Sisombulule ke, siyisombulule i-equation yethu. Ndiyathemba ubuyonwabele ke le nto siyenzayo. Ungathi ke uphinde uyijonge kwakhona ukwenzela uba uzoqhelana nayo ukusombulula i-equation unikwe amaqhekeza. Besichazele kuba u-x akufunekanga alingane no 2. Siyambona kuba u-x ngokwenene akalingani no 2. U-x wokuqala ngu 3. Omnye u-x ungu-minus 3. Enkosi.